Ogana, we love Anura, Upakuni, Somu Kaijuto, Umugone, Yagasameo, Ajerimu, Namakuru, Umugabo, Barachira Raso, Iutira, Kumavera, Atariko, Bamukaba. Tarimbi